urukundo ngiteko.
Wewe
ni ntuze nibitega bya kondo ngiteko. Kandi bishaka wowe ntegeze kugenda ndagutwaye. Bakuntumye ku. Kubera yewe ngaha mfite ingorane. Mfite ingorane eba. Jewe ibitega byanditse kuri wewe. Ibitega byanditse kuri wewe. Urumva jewe mvuye kuraguza kubera mfite ingwara. Rero baca bambwira imbere y'uko tugukiza iyo ngwara. Baca bambwira ati genda uhagarare hanana. Banyereka ni wewe mu mazi. Baca bambwira ati rero ndagutware. Aho mvuye kuraguza.
Aho hantu mvuye kuraguza. Nibitega byakuntumye ko urumva jewe mu bisanzwe nari ku mfumo ndiko nari nagiye kuraguza ngira ngiye kuraguza hama bambwira ngo utegereza kuzana umuntu kugira ikibazo cyawe gikemuke ndambwira ati sawa keza kuzana umuntu bacambwira mugabo turinda kumukwereka kandi turaca tukwerekana ahantu ari eba je rero ngiye kuraba baranyereka mu mazi bambwira umuntu ugiye kutuzanira n'uyu kandi nawe nyine imanshi imwe wanyibwiye n'izina kati umuntu ugiye kutuzanira n'uyu umutuzaniye ikibazo cya kitagi kemutse nashaka rero kugenda ndagutwaye narufise ingorane
nyene ingwara idakira urumva byawe byahise nk'uko tuja ku mupfumu Welcome. It's for good. Edmo. Oh, and I'll tell you when I didn't did it. When I didn't did it, yeah. I have singora and the doctor is shy at you. My name is Jay. You take a bit of a
bimbira wowe nyene abari wenze ndira uje wakora kunyereka ugeze hari cyabiranyika biragenda numva byari bikuntu nyeko eh
Oscar.
Oscar, nyene Oscar. Irindi.
Nahima.
Utwa nahima ne Oscar. Anayanchi. Uri mukuri. Uri mukuri ko yitwa Oscar. Ne. Ni we nari ntinziriye burya re.
Sure.
Yego prem. Urumva cewe ngahafise ingorane. Mfise ingorane ebantu. Jay, we take up the little crew. We take up the little crew. Remember, Jay, who we are good at crafting guard. No, there, but I'm getting better. You got to go to the guard. But I'm getting to Hagar Hanana. When you can eat, we were mumads. But I'm getting at there. That was quite. I'm very
I'm going to go to the house. Naba kupi wa mon kamese mu.
Ba nyere tseri mfuto yawo mu madzi neza
eh.
Mu tsaba si ntarabona ikintu baragutse. Ntarabona ikintu baragutse.
Ivyo.
Eh.
Cyo sinda kambi me friend. Aho rero kupi wa mon ze akora ko.
Eh. Hazuri gero kora bazi.
Eh.
Hazuri gero kora.
Sewe cyo kintu nacho kera mu.
Urumukiris.
Wow.
Eh?
Yes.
Urumuririmbyi. Eh?
Kube.
Ndakubajije.
Eh.
Urumuririmbyi cyangwa urumupastori.
Sewe.
Mm.
Sindi umuririmbyi.